Angubingelele manzini ngibingelele ne thimba lakho lonke osebenza nalo we movement insali egameni leNkosi yethu Jesu Christu siyanibingelela ngegama lika Jesu umphostoli umbuyazi lo umuntu akalibonga ithuba uNkulunkulu asinikeza lona lokuba sihlephulise inkwa izwi likaNkulunkulu namhlanje ebusuku egameni lika Jesu Christu oyinkosi nophila phakade. We all understand ukuthi kungomusa kaNkuluNkulu nakubathiwa umuntu uyakholwa usindisiwe. Siyafisa ukuba singaphandle kube sichitha isikhathi sibhekene izwi leNkosi encwadini Ephesians chapter number 6 ofunda verse number 17 incwadi abaseFesu chapter number 6 verses number 17 lifundeka kanjena ke namukele futhi isiqhoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkuluNkulu namukele futhi isiqhoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkuluNkulu la sifunda khona bazalwane sifunda ngeChristian armor la umoya ngcwele khona ngomphostoli Paul elobela ibandla laseFesu uqala ngethethi elokugcina qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu aqhubeka athi hlomani ikhali zonke zikaNkuluNkulu ehle njalo njalo ngezinye indlela uprepare ibandla uyalihlomisa awu bazalwane kaningi akaze ngathiwa umuntu akahlomi imimpi ngekho but uma ekhuluma ngendaba yokuthi akuhlome la umoya ngcwele ngoba uyazi ukuthi sisempini ibandla likaKristu ali akufanele sirelax sesitshethi nje size kwamalume kodwa sisempini sine opposition sino Satan oyisitha sabangcwele that one we must understand ukuthi sinayo umuntu omelene nathi sinamademoni who against us kwesi sikhathi sike silibale lokho ukuthi no sisempini lo it's not about preaching it's not about worshiping it's not about excitement but we are soldiers singama sosha empini uma si ministry sisempini kufanele ukuthi size sibe nawo lo mqondo now ke lithi ke iBhayibheli ke likhuluma ngazo zonke ikhala umpostoli imoncwele ngoPaul but ngicela sinamathele kulesi akhulume ngaso okuqala ukuthi namukele isiqhoko sensindiso Hamlet uthi into enifake emakhanda enu akube insindiso ume usethi ke nenkemba kamoya eyizwi likaNkuluNkulu bantwana benkosi ngifuna ukuqinisekisa lento ethi abazalwane who are going to survive abantu abazophatha the sword of the spirit the word izwi likaNkuluNkulu we understand ukuthi amanye ama mistakes enziwa abantu ukuthi bakhijimisa nje ukushumayela bakhijimise ama ministries abo kodwa bengakholelwa ezwini likaNkuluNkulu izwi likaNkuluNkulu linamandla izwi likaNkuluNkulu liwukuphila izwi likaNkuluNkulu ilona umoya ngcwele alisebenzisayo ukulwa nayo yonke imimoya uthi izwi leNkosi niyiphathe inkemba kamoya eyizwi likaNkuluNkulu makhunywa ngenkemba kusho ukuthi umoya ngcwele kuyena noma kuyizwi kithi kuyena kuyiweapon ahlasela ngayo imoya alwa ngayo namandla obumnyama izwi likaNkuluNkulu liyinkemba ebukhali kunenkemba eyisikayo nhlangothi zombili bantwana benkosi bengifuna ukuthi awe sibuyeleni ekukholweni izwi likaNkuluNkulu sibuyeleni ekulikhulumeni izwi sibuyeleni ekulenzeni izwi because there are three or four parts iyingxenye ezine noma ke intathu ofanele ezibalulekile ngezwi one you study the word of God ufanele ulifunde izwi likaNkuluNkulu izwi likaNkuluNkulu liyafundwa abantwana benkosi you study the word of God it's very important ukuthi ulifunde ngoba ukufunda uletha i knowledge letha amandla enye izinto usathane ayiphazamisa ngayo isebenzi kulesi sikhathi ukuthi information ayinayo they don't study the word of God kwesi sikhathi abantu bafunda nje lo ngcinanyana azokushumayela ngayo bangayiniki ithuba lokulidla izwi likaNkulunkulu and study the word of God. Lezi nsuku ngidliwa into ethi sangathi ibandla likaKristu lingabuyela ekustadisheni izwi nilihlole izwi likaNkulunkulu lifunde lithi iBhayibheli abantu baseBeria babengcono kakhulu nabaseThesalonika ngokuba abaseBeria lithi izwi lenkosi babeyihlola izwi likaNkulunkulu imihla ngemihla beyibona ukuthi beyicheck ukuthi izinto ezikhunywa umpostoli Paul zinjalo yini. Then number one, you study the word of God. Number two, you pray the word of God. Mawususu uthandaza, uthandaza izwi. One, you study the word of God. Two, you pray the word of God. Sama. In other words, bazalwane, in fact, umthandazo ingalesi sikhathi umuntu exercise izwi likaNkulunkulu. Osho. Mhlawumbe ngingathi uma umuntu ethandaza usuke ufaka izwi likaNkulunkulu ku-action. Pray the word. Khuluma izwi. Ungawuthandazi umthandazo ongakho ezwini. Speak the word of God. Release the word of God. One, you study the word of God. Number two, you pray izwi likaNkulunkulu. Number three, you speak izwi likaNkulunkulu. Declaration. Every time awuvula umlomo wakho, train yourself ukuba ukhulume into e-line nenzi. Ungayisho into uNkulunkulu angayisho. Athi ngikhulume nani abantwana benkosi. Noma into ingapowerful kangakanani, kodwa uma ingekho i-line nezwi likaNkulunkulu, that thing is weak. Noma into ishayishiwo ihlakaniphe singakanani, uma leyo nto oyikhulumayo ingekho i-line nezwi likaNkulunkulu, that thing is weak. Because izwi likaNkulunkulu linamandla. You speak izwi. Declaration. You say. That's why izwi likaNkulunkulu lithi, let the weak say, I'm strong. Funeka abantu abazosho ukuthi I am strong. Speak izwi likaNkulunkulu. Uthe ubhala izwi lenkosi, wathi le ncwadi yomthetho mayingasuka emlonyeni wakho. Athi ukohlinza ngayo ubusuku nemini. Futhi anginifundise abantwana benkosi ukuthi abantu abazophumelela nabaprofethi bangaphela. Abaprofethi akusibona laba bantu webahlobo bami abakhuluma all these things angama-gimmicks. But abaprofethi abantu abakhuluma izwi likaNkulunkulu. Uthi uHezekiyeli, kumo isandla senkosi sasiphezu kwami, sangithatha umoya wenkosi wangibeka esigodini samathambo omile. Lithi iBhayibheli ayome kakhulu la mathambo, wayisethi profetha phezu kwala mathambo. Nathi ke, this is high time yokuba si-release izwi likaNkulunkulu. Ma uvula umlomo wakho, speak izwi likaNkulunkulu. You will see change, you will see power. Ngoba izwi likaNkulunkulu linamandla. Number three, number four, meditate izwi likaNkulunkulu. Train yourself ukulidlinza izwi likaNkulunkulu. Ake uyifundise uma uwedwa, imicabango nemidlinzo yakho uyi-ayilane nezwi likaNkulunkulu. Lalelani bazalwane, imicabango yakho iresponsibility yakho, ikwi-control yakho. Feed your thoughts with the word of God. Ma uhamba wedwa, udrayiva wedwa, noma zijwayeze ukudlinza ngezwi likaNkulunkulu. Number four, of which is the last, okokuthi okokugcina, okokugcina okokuthi yenza isiqiniseko sokuthi uyalenza ke izwi likaNkulunkulu. Encwadini kaJames lithi, be the doers of the word. Yibani ngabalenza izwi, ningabi ngabalizwayo. Lapho sikhuluma ngecharacter, your lifestyle. Yenza sure ukuthi into impilo oyiphilayo i-inline nezwi likaNkulunkulu. Number one, you study the word of God. Number two, you pray the word of God. Number three, you speak izwi likaNkulunkulu. You prophesy, you speak izwi likaNkulunkulu. And number four, yenza isiqiniseko sokuthi izwi likaNkulunkulu uyalenza, uyaliphila. Ngoba uma uphila izwi likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu linamandla kakhulu uma ulifaka action. Yenza isiqiniseko that you live the word of God. Your character is in line with the word. Let me ngicine kanje bantwana benkosi. UNkulunkulu ufuna abantu namanje abazoba ischaracter yabo in line nezwi. Abantu abazophila impilo esezwini, abazokwenza into esezwini, hayi into abayithandayo, kodwa abantu abazophila into eshiwe yizwi likaNkulunkulu. I want to pray with you namhlanje ntambama. Ngifuna sibambe nje lamandla ezwi. Inkemba ngizoyiqhineni ikhale fanele isiphatha segcineni. Inkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Ngifuna ukusho njalo namhlanje ukuthi bahlobo bami, let us go back to the word of God. Let us put our faith in the word of God. Let us feed our mind with the word of God. Asilidlinze izwi likaNkulunkulu. Let us meditate the word of God. Asibe ngama friends ezwi likaNkulunkulu. Sizu David encwadini yamahubo 119 uverse number 180 athi izwi lakho lihlanzekile kakhulu inceku yakhe yalithanda. Let us bring back that appetite of the word. Ngiyababona nje abantu abathanda ukushumayela, ngisho umuntu othanda izwi ukulidla izwi likaNkulunkulu. Yini ukushumayela? Ukushumayela usuke ukubhodla izwi olidlile. So uNkulunkulu akeze ukushodelwa zisebenzi, akeze ukushodelwa insali, akeze ukushodelwa abantu abastrong, ngoba izwi likaNkulunkulu likhanda icharacter, likhanda ilifestyle, limphilisa impilo yoba uNkulunkulu umuntu. May the good God bless you. uNkulunkulu anenzele okuhle. Jesus loves you. Ningakhohlwa ukuthi iNkosi yabuya masinyane. May the Lord bless you all in Jesus' name. Amen.